Tegwini, Tegwini, one more Teben. Tegwini, Tegwini, one more Teben. One more Tegwini. Samba kamnandi ngaleli tekisi sweetheart. Kunje bathi yini igama laleli tekisi?
I-2020 baba. Eish, this taxi is very comfortable.
Qaphele iphempela sweetheart, ungangeni emawindini.